ma'aiki ga manan haska kamu ma'aiki da munzali
babu sashi rafa'u tijani da gausu kibri ma mu bisu da fituhi na gausu shekara zumu shani na kwakishe mu dan ma sirri munzali.